bano bimana jewe kuvyo mwankoreye je numva no bashimira mfukamye nkabashimira kugikorwa kiza mwakoze amazina yanje nitwa Ndayizek niyo mazina yanje y'ukuri niswe n'abavyeyi ariko umwuga wa nyise Star Boy the Ship Mr Recorder Mr Fashora fashijwe Mr No Santima Mr Meet Mr Home Mr Ubeshi byose ni bikorwa byace kuri Star TV novuga yuko byatumye mbaje uwondi ndaciye bugufi rero kubera ko baba promoters benshi batandukanye ku mapage atandukanye na mbona amaposti yabo ndavuga ba OG Elifaze ba Dosti Iteka Magazine Morning Burundi Buja Update na andi menshi amapage atandukanye nukuri je ndumva no bashimira cyane gukwiza 2008 guys ndi jewe jenyine toto moya. Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV. Yumva mukagira ndazi ko muri benshi mudukurikirana, ndazi ko muri benshi mwana dukunze. Mutuma izina ryacu rigira aho riri uno munsi, nimba riri mu Kamenge fresh, nimba riri mu Kibitoki fresh, nimba riri mu Kanyosha fresh, uko biri kose ni kubishima. My name is Star Boy the Ship, Mr Recorder, Mr Meet, Kimararungu, Loving Town, Ubeshi, No Santima. Ayo sina amazina yiwanje. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Bavuga ati fashora fashijwe kwera ko twese turi ngaha kubera twafashijwe avadoganye la gile exterieur vous devez gagner celle de l'intérieur imana ibahezagire izina ryanje ni Star Boy the Ship. So guys kugira mfate zino micro nze mbwa mbwa Star TV ni nyuma y'umwanya utari muto ndiko ndakora cyane murabizi kariyeri yanje murayizi by the way reka ndabashimire ikintu gitumye nza hano mbwa mbwa Star TV giste kubashimira twamaze gukwiza 180 by'abasabone guys mikomera amashyi cyane abakunzi ba Star TV. Je byabaye ngombwa yuko nza kuvuga kariyeri yanjye ukuntu yagenze kuba no sentiment nkanjye. Nimba ushyigikira Star TV uri no sentiment nkanjye ariko mu kazi nagura umuntu no sentiment mu bundi bikorwa ariko uri umuntu no sentiment mu kazi dusanga turimo na se cyane ngushyigikira bikorwa bica kuri Star TV. Amazina yanjye ni Star Boy the Ship ngo nabivuze. Bavuga ati fashora fashije tuzitunga kubera twafashijwe. So ari menshi bifuza kumenya ati mega Star Boy the Ship yakwigira 180 bigenze gute? Urugendo rero twarakoze batwanka baratwanka none umunsi baracatwanka bamwe bamwe ariko siko babiri ariko umwana w'imwa umwana w'Imana umwanka wareka nta uzomushira kubera ko bavuga ati Imana burya iyo umwana amaze kuvuka Imana ibuzi kazoza kiwe naka ibizi ko hari abantu bazomwanka ibizi yuko hari abantu nibamwanka bizuca bigenda uko unye. So reka ndabashimire by the way twakwigiye 180 bya subscribers kariere yanje nibaza ko je natanguye neza na neza muri 2017 no natanguye umugabo promoters gupostinga ku mapage ariko 2019 no nagiye kuja kuri televizio bita Ikirezi Web TV nawa nabifashijwe n'uwo bita Brand Smith asanzwe akora ama video meza cyane asanzwe ari umuhanga mu gukora ama video muramuzi mwese Brand Smith itazira video kira numumva abantu bakora ama video meza cyane bakoze ama video menshi atandukanye mu mpere address no muntu aguma mamagara je twavuganye ikiganiro rateba atevye kiba gisigaye muhamagara ndafise mu minute atevye kiba gisigaye nuko cha tujana nibindi babihari. So rero 2019 nagiye gukora ku Kirezi Web TV. Ikirezi Web TV niyo televiziyo natangiye gukora ko maze gutangura gukora ku Kirezi Web TV mwitabe kwinjiye maze gukora ku Kirezi Web TV ya Brand Smith ndakora bimaze kugenda uko ndaronka mwe mu matize muri Wakala TV kwa Akesdo maze bimaze kugenda uko ndaronka kuno njya gukora muri Isaac TV kwera ko Ikirezi Web TV yari isanzwe ikorera cyane cyane Wakala TV ndetse na Nuzenya na Brand Smith barabaje makwera ko amato nsumira narumva yuko Brand Smith yabafise mu imitahe muri Wakala TV ariko simaze ko ariko vyari bira ariko bari inshuti cyane rero bimaze kugenda uko muri Wakala TV nararonka ya matize cyo gihakura barandi promoter na everybody haro nabandi bari basanzwe bakorayo nararonka itize ofete bice kuri Akesdo. So bimaze kugenda uko maze kuva muri Ikirezi Web TV hari umuvandimwe akora muri Isaac TV bita Juma Jux yari umuvandimwe wanje kwera ko twiga kuri etablissement imwe yarasangwa kina football twarakinira ishuri mu interscolaire interclass umva twari tuzinanye mu bisango Juma Jux yari cameraman wa Isaac TV cyangwa wa Isaac Classic. Juma Jux ndamuca ko ndamubwira ati bimeze gute papa byogenda gute kugira nshobora gukora muri Isaac TV. Aragenda kunsabira kubera ko icyo gihe barahuza na Isaac Classic. Muri icyo gihe mugihe bari bahuza aransabira kwa Isaac Classic kujya mu tipe n'umuseri kubera ko Juma Jux yaranze muri ETP twiganye kuri Ecole des Travaux Publics Education Technologie Harmonie muri ETP mu ntara ya Gitega. Niwe yaciye avuga ati abwira Isaac tuno mu tipe n'umuseriye twarabanye muri internat umwana mwiza aravuga ari karite zanje aravuga uburyo nteye aramubwira ati Juma ntuzanira abantu bameze kuno kuno kuno. Juma aramubwira ati Jenny akora ikintu kibi uzabimparure kukora ko uno mutipe ndamuzi twarabanye muri internat turazinanye buri kimwe cyose turazinanye muri cyo gihe ndaronka akazi muri Isaac TV namaze amezi ane ntahembwa muri Isaac TV urazi ko ugiye gukora ahantu ukiri mushasha hari igihe bavuga ati ije usoka tuguhemba manza ukore kwanza tukwigiye ko donc uburi muntu zenya uburi muntu zenya baba ariko barakwiga ko bamanze babone yuko koko ibyo Juma Jux yamvuze ko kugira abampakazi ari byo koko rero bimaze kugenda uko ndamara imezi atatu ari ku kwezi kwa kane batangura kumpemba ndahembwa Isaac TV turayiduza ku buryo bukomeye cyane ndazana ikiganiro bitaho ndazana ikiganiro bita meet nahora n'abafana nkaca ndondera wa mustari tugahura nabo bivanye n'ibibazo mu kiganiro meet abafana babaza umustari nkaca ndondera umustari muri cyo kiganiro meet nkaca ndondera umustari kwa tubaza nkaca ndatuzana umustari nkaca ndatumubaza murazi yuko abafana nibahura n'abastari byoroshye mugaje narageragereza nkajya mu bafana bakankababwira ati mubaze ikibazo Fabirove wifuza ama Den Fabirove nakina murondera nako atubaza natwanditse kutupapuro bigacha bigenda neza ariko ikiganiro cyagiye kuneza imbere ni ikiganiro bita meet ikiganiro bita home apana meet home cyari ikiganiro natangwe gukorana na Miss Ngoma aba Miss Ngoma nka bose guteka ikiganiro cyo guteka ngaha mu Burundi nta wundi muntu yakizanya atari Star Leadership bakitwa nakiti ikiganiro bakita nakisi izina home ndese n'ubu ndagikora ariko muri Star TV ndiko ndagabanye ndiko ndagikora cyane ehe ikiganiro home cyo guteka ni je nakizanye muri cyo gihe nabaye creativity cyane ariko bice kuri Isaac Classic nuvuga yuko Isaac Classic niwe papa wanje na cyane cyane mu kazi niwe papa wanje na cyane cyane mu kazi niwe muntu novuga yuko yanshigikiye yatumye izina ryanje Star Boy the Ship rimenyekana rero bimaze kugenda uko naje kuva muri Isaac TV nubwo bitagenze neza mu kuvayo kwanje itabona umuntu zo gukozesha mugira honde nubwo bitabaye ubugombe bwanje kugira mve muri Isaac TV bivanye n'ukuntu nari mbayeho byabaye ngombwa yuko mva muri Isaac TV nza gutangura Star TV Star TV nibaza ko nayitanguye depuis nibaza ko ari nko muri 2020 gucu 2020 gucu 2020 gucu none nayitanguye ndatangura A0 jewe muri Star TV ndi tutrav icyo nicyo gituma je kenshi nama mvuga ati je ntimungereranye n'andi mativi cyangwa mungereranye n'uwundi muntu kubera ko abandi bantu bashobora kuba banduta kubera ko jewe ndi tutrav kuva ntangura Star TV nje ndi kameramani nije ndi editor nije ne editing ama video yose mfise video zirenga 1000 kuri Star TV ama video ya Star TV nije nda editinga nije nda postinga nije nda sharinga donc buri kimwe cyose kuri Star TV ni jewe jenye so rero ntungereranye rero nandi mativu usanga bafite staff nk'abantu batanu hari uwe editinga hari ufata video hari upostinga hari usharinga ariko je ndi toto moya nkora byose urumva nde editinga nka postinga nka sharinga ndi je nyene urana no mungu ndiko ndakora kino kigani ni je nateretse kamera ahantu kugira nifate image ariko kazi bona ariko baramfata image ndafite abavandimwe ndafite totodo ndafite Elvis photography abona abagenzi banje batari angaje muri Star TV nama nifashije nkabwira ati bro tugende ufashe gatoro ariko muri cyo gihe ukazabona ikiganiro umuntu aboneka ari wenyine ukuzobona image kose isa uzomenya ati ni Star Leadership ya Chifati bizigura iki rero jewe ntandukanye n'abandi ntungeranye n'abandi petetre baranduta cyangwa asanga ndabaruta ni jewe je nyine muri Star TV nta wundi muntu dufadikanya nta muntu ama support ngo kora ibi nta muntu ama support ngo tora amafaranga ukora ibi ni jewe je nyine tutumoya nayitanguye hashi azira gushaka kuno munsi mu 2018 ariko kindi nacyo ni kubashimira mwebwe mwese guys mwebwe mwatumye n'umunsi nk'izi 2018 kubera ko mwebwe mudukwikana kuri Star TV niwe mwatumye dukwiza bino 2018 ariyo mpamvu mvuze ati reka ndabashimire nongere ndabashimire kubera ko muri abantu babagabo mera nk'u stopa ntuzenya fukame ndiko ndabashimira urumva nashaka kire content bano b'Imana jewe kuvyo mwankoreye je numva no bashimira fukamye abashimira ku gikorwa kiza mwakoze amazina yanje nitwa Ndayizeye niyo mazina njye ukuri niswe n'abavyeyi ariko umwuga wa nyise Star Boy the Ship Mr. Recorder Mr. Fasha warafashijwe Mr. No Santima Mr. Meat Mr. Home Mr. Ubeshi byose ni ibikorwa byacye kuri Star TV novuga yuko byatumye mbaje uwondi ndaciye bugufi rero kubera ko baba promoters benshi batandukanye ku mapage atandukanye na mbona amaposti yabo bandavuga ba OG Elifaze ba Dosti Iteka Magazine Morning Burundi buja update na andi menshi amapage atandukanye nukuri je ndumva no bashimira cyane gukwiza 180 guys ndi jewe jenyine toto moya urashobora kongeranya n'uwundi muntu bivanye n'ibikorwa nkora uno munsi mbamenyesha makuru akora ku ma YouTube channel bazi ku editinga novuga yuko ndi muri babiri kubera ko abamenyesha makuru mu Burundi nka bose ndi bazi ku editinga ariko je ndabizi ndiye ditingira nka postinga video nka sharinga nitoto moya hari umuntu se ariko arankurikirana ama igihumba ati Starboy ngende kora ikiganiro ha déplacement non ni ku nguvu ziwanje guys rero mu nkunde mushigikire mwizi ibihumbi jana nkene ibihumbi 200 kugira mwizi ibihumbi jana mushigikire Starboy the ship CEO wa Star TV umuyoutuber wo muri Star TV umuntu akora edito umuntu wa postinga umuna sharinga ni jewe jenyine totomoya so jene ndabashimiye cyane ndaciye bugufi imana ibongerereze muri bike mumaze gutanga na cyane cyane mu kumpa views imana ibaho umugisha ibahezagira kandi bihezagira ibikorwa byanyu bya missions amazina jene Star Boy the Ship jiste kwari kubashimira kuvye mumaze gukora ibihumbi 180 by'abasabone guys ni byinshi cyane 80000 personnes bamaze kugira sabone kuri Star TV bamaze kuvuga ati jewe Star TV ndi umwana wo mu rugo televiziyo si yanje nayigize yanyu kubera ko mwebwe nimwe mushigikira nimwe mutumye ngera hondi respect rero kuri mwebwe mwese mudukurikirana uno munsi biraryoshije nka Star Boy kujya ahantu haza umuntu umupolisi aranzi yagira mfate kubera ko atanagiye nabi bivanye n'ingendesho yanje yagira gira iki akacandeka kubera ku izina nubatse kubera mwebwe mudushigikira abakunzi ba Star TV so right now rero numva no bashimira cyane shimira Isaac TV Isaac Classic respect my brother uko umfata kose nubwo wowe unyanka gute ndazi yuko nkitangura kano kazi cyanye kuri Star TV ndazi ko bitari bimeze neza utankunda ariko ndazi uno musiko shigikira ndazi uno musiko nkunda ni menshi rero bamfashije ngere nga anye shimira ba Alex from USA yanguri tu micro vuba muratubona tu micro karvati to kwambara imana imuhezagire abantu bashigikiye bakangura zino micro mfise imana ibahezagire baranshigikiye narigeze kuvuga ati nimufashe kamera nta wanguri ariko narayiguriye ndayironka ibintu biramera neza cyane so rikerinde abashimire cyane aho ngeze imana yo mfashe nkaronka partner y'umuntu afite inoti nyinshi cyane akaza tugata inoti muri Star TV umva ntorenga kuri 80000 so imana ibahezagire cyane reka mpaguruke sinafukamye kubavugunda kuvuga ngo bafukamira imana jewe umuntu wese nubahanda amufukamira kubera ko kandi kubona mwangize jewe ni kubera ko uno munsi ndabayeho kubera Star TV nta kandi kazi nkora Star TV irampa akazi nkaduga ruguru nkaronka udufaranga nkakorera promotion y'umuntu bikagera kure uno munsi ni umwe mu bantu bavuga yuko bakorera promotion umuntu ugasanga irageze kuri abantu bakaronka amafaranga bakazana ama projet abo basanzwe bakora ibidandazwa nkabishyira hagaragara ugasanga birageze kure kubera ko izina Star Boy the Ship mwarigejeje kure mu rw'abakunzi ba Star TV so reka ndabashimire vyimva mutima shimire na papa wanje na mama wanje bambyaye gira hano kuri no cyabazima n'abapfuye ino mpano ndayivukana kubera ko hari cyo bakoze papa na mama barahuye ibintu bigenda neza cyane negative positive zarahuye zivyara Star Boy the Ship abantu n'abantu bo gushimira cyane abantu bose batumye je numva mfise amahoro tubanye mu buzima fresh abansi banje bo bunda bakunda byatari kubera ko abansi nibo batuma ngera kure je nta mutima mubi mfise ni mere fresh munshigikire rero mubonye video kuri Star TV yishigikire avadoganye na Galaxy vous devez gagner cette donnée nibaza ari benshi nange na supportinze hari benshi nashigikiye gushika kuri no munsi bavuga ati Star Boy yaradufashije imana ibahezagire thank you so much murakoze